Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cyuno munsi aho tugiye kuraba icigwa kidasanzwe
guca mwitanure ry'umuriro kugira ngo ushike mu birimba guca mwitanure ry'umuriro kugira ngo ushike mu birimba ariko imbere yuko dutangura icigwa cyuno munsi nkundira mugenzi twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe tugiye kwiga icigwa kidasanzwe turakwinginze mwami abari utuyobora dutahuze ijambo ryawe ritubwira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Nkuko turiko turakurikirana igitabo cya Danieli tugeze mu gice cya gatatu cy'igitabo cya Danieli ariko kandi ni n'igice cya kane cy'iki cyigwa turiko kidusobanurira igitabo cya Danieli bari abasore bane yari Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego tumaze kubona b'Abaheburayo bavugwa muri ino nkuru ya Danieli bano basore mu gihe Danieli yari ahejeje gusobanurira umwami Nebukadinezari inzozi yari yarose kandi Danieli akaba yari yakoze n'utwigoro twinshi dushoboka nk'uko yabiyobowe na Muhemu Yera akamenyesha umwami Nebukadinezari inzozi yarose n'uko zisobanurwa Bibiliya ntago itwereka igihe ariko haraciye igihe hagati ya zanzozi no gukora igishushanyo umwami Nebukadinezari muri Danieli igice cya gatatu yaciye akora igishushanyo kibaje mu inzahabu ntago Bibiliya yerekana impamvu Nebukadinezari yakoze kino gishushanyo yamara mu by'ukuri nkuko ubusobanuro bwa Bibiliya bubyerekana Danieli yari yabariye umwami yuko ubwami bwiwe bugereranywa n'inzahabu kandi yuko inyuma y'ubwami bwiwe ubwami bwiwe buzohangura maze bwategerezwa guhabwa abamedi hamwe n'abaperesi ntankeka yuko umugambi uhambaye wa Nebukadinezari wo gushiraho igishushanyo kibajwe mu inzahabu byashaka kwerekana ukuntu Nebukadinezari yikunda kandi yashaka yuko ingoma yiwe itazohangura bagenzi ndashaka ngo mutahure neza no mugabo Nebukadinezari Nebukadinezari yari yararabwe Imana iramubona kubera yuko no mugabo Nebukadinezari yarafasha abandi yashaka umuntu arenganya yari yarabaye igikoresho cy'Imana mu guhana amahanga mbere yaranabaye n'igikoresho cy'Imana mu guhana ubwoko bwayo bw'Abisirayeli mu kubunyaga no kubujyana mu gihugu ciwe ari nyagano ariko kandi bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu Nebukadinezari haruhande y'ibyo nawe yari yaraguye mu ikosa ryo kwiyemera kugeza naho arondera kwishyira hejuru ku buryo avuga yuko atayindi mani hari ishobora kwigereranya nawe canke yigereranye n'imana zari zihari hariya mu gihugu cya Egiputa bagenzi ba Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego bahamagawe gufukamira igishushanyo gikozwe mu inzahabu giteretswe mu kiyaya cy'idura. Ijambo idura birisobanura iki? Ryari mu rurimi rw'Akadiya risobanurwa ngo ikibanza kizitiye gitanga ishusho yagutse y'ihema. Ni kuvuga ngo hari ahantu hazitiye hagomba gusengerwa, ariko kandi ntihasengwa Imana yo mu ijuru, hagasengwa igishushanyo kibajwe mu inzahabu. Kandi nk'uko umengo byari bisanzwe bimeze, itanure ryari riri ngaho kugira ngo abantu batari bukurikiza itegeko ry'Imana. Nako itegeko ryatanzwe n'Imana atariyo, itegeko ryatanzwe n'umwami Nebukadinezari bateregwe muri iryo tanure. Ikindi kintu twobona ngaha ni ubwahe harakoreshejwe kuvuza ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho byakoreshejwe ngaho nabyo bisobanura iki? N'uburyo bushasha bwo kubaho, ibyiyumviro bishasha ngo duhebe ukwifatanya kwacu n'ubutware bw'Imana nk'uko bivugwa mu ijambo ryayo. Ndashaka ngo dutahure impamvu canke ico ikiyaya cy'idura gisobanura mwa kino gihe cacu, maze kandi duce dutahura n'ico ibikoresho byavugijwe kiriya gihe bisobanura mwa kino gihe cacu. Twongere dutahure n'igishushanyo, mbere twongere dutahure n'umwami ubwiwe. Mu by'ukuri igishushanyo cateretswe mu kiyaya cy'idura hamwe n'umwami Nebukadinezari byari bifitaniye isano, kubera yuko gufukamira icyo gishushanyo byangana no guha Nebukadinezari ikuzo n'icyubahiro ibihe n'ibihe. Ariko kandi ikiyaya cy'idura kigereranywa ahantu ho gusenga, mu gihe abantu b'Imana bagomba gusenga Yesu Kristo amasengesho yabo akaduzwa agashika no mu ijuru. Abantu uno munsi bariko barahamagarirwa mu migigwa yo gusenga kutariko ibikogwa byo kuvuza imyironge n'agashako k'ingoma n'ibindi bikogwa byose n'ibintu Satana tubohesheje mu inosi, ibihinda ndavuga ubutunzi, ndavuga abagore canke abakobwa, ndavuga amareresi, amaradiyo, hamwe n'ibintu byose tugenda ducamwo bidukururira mu kwiyegurira ibikogwa bibi bizimije. Ndavuga ubukene, ndavuga hamwe n'ibindi bino byose. Nk'uko Shadraka, Meshake hamwe na Abednego bashoboye gutsinda, niko natwe tugomba guhangana nabyo, maze tukanesha igishushanyo cy'inzahabu hamwe na Nebukadinezari. Byose byerekezwa ku by'iki gihe. Mwibuke yuko nta tandukaniro ryari rihari hariya ku byerekeye iby'intwaro hamwe n'ibyo gusenga, wasanga ari ibintu bifatanye cyane. Ni kuvuga ngo nta kino gihe Nebukadinezari hamwe na kiriya gishushanyo byose biragereranya inkomezi za Gikristo, haba mu by'idini mbere n'inkomezi za gipagani haba mu bya politike zigomba kwishira hamwe kugira ngo zishire ko zishire amategeko ahambaye ku bwoko bwera bwemeye kwiyegurira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu twisunze iki ranga minsi cya gihanuzi turi mu minsi ya nyuma y'amategeko y'isi byaje hari bice cya 13 kirabyerekana neza yuko ico gikoko kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano na bashigwa kikimenyetso ku kiganza cy'ibujyo cyanke mu ruhanga ibyayishure Yohana igice cya 13 ku murongo waho wa 16 imice 6 y'abantu niyo ivugwa ko yahaye icubahiro igishushanyo cy'igikoko aboroheje n'abahambaye abatunzi n'aboro abidegembya n'abagurano mu byukuri igitigiri cya gikoko ni amajana 666 kandi byerekana 6 kandi bikogwa by'ico gikoko ni 6 bikora ku bantu bari uburyo 6 aboroheje abahambaye abatunzi n'aboro hamwe n'abidegembya n'abagurano ni kuvuga ko dusomye muri Danieli igice cya 3 ku murongo wa 1 duca tubona yuko bifitaniye isano twese hamwe dufise twese inshinga ridasanzwe ku biriko biraba ku iki gihe apana gusa yuko bigarukira mu gihe cya kera mu by'ukuri iyo dusomye Bibiliya naho bari bafise ibyicaro mu bwami naho bari baragiriwe amahigwe yo kumenyana n'umwami ntago bahisemo guhemukira Imana uno munsi abantu benshi barahemuka kubera kwanga gutakaza ubuzi abantu benshi barahemuka kubera gukunda ibyabo n'ubugingo Shadraka Meshaki na Abednego no misori yahinduwe na Yesu Kristo ntago yarabye ngo ihagarare gusa kukubera yagiriwe amahigwe yo gushika ibwami yabari biteguriye gutakaza buri kimwe hako bo maramaza canke bogwa mu ikosa gikizira kwa buno bwoko bwari bwarataye umurongo yamara buno bwoko bw'Imana bwo bw'abana basore batatu bwarakomeje kugeza ku munota wa nyuma hari ibintu bikomeye abarezi bareze bano basore batatu ubwa mbere ni umwami wenyine ubwiwe yashize abo basore ku butware bw'Ababuloni ni kuvuga ngo umwami nataramuka afashe ingingo ikomeye azobashigikiye abo basore ubugira kabiri abagabo b'Abayuda ntibakoreye za mana z'umwami kandi ntibasenze cya gishushanyo gikozwe mu inzahabu umwami yari yashizeho Danieli igice cya 3 ku murongo wa 12 byanditswe byera bivuga ngo igihe umwami yari yashangashiwe igihe umwami yahamagaye bano basore yababwiye ati kumbure wosaga mutatahuye nje wicondi ibi rero tuba turiko turavuga bizoshika ati rero ndabahanuye kubera yuko barabasore batojwe bahisemo kwihorera bagenzi nagenda babwire ngo igihe uburi kurarengana simpaka ngo wisobanure igikorwa cyo kwisobanura yewe muri ko murandenganya yewe mwebwe murandenganya nibikorwa bituruka kwa Satani igihe Yesu yarari kwa Pilato yarihoreye bagenzi tugomba kwihorera ino misore yarihoreye bayisubiza aho imbere y'igishushanyo cyari kiri bongera bavuza bya bindi nyene ni kuvuga ngo nawe isi ikomeze kugira ko influence barategera barabura yuko abasore bafukamira icyo gishushanyo maze umwami arashanga shingwa nimurabe imvugo ya Nebukadinezari Danieli igice cya gatatu ku murongo wa 15 none kandi niyihe mana izobakura mu minwe yanje yavuze ngo mbega imana yobakiza mu maboko yanjye yobiyahe yamara abantu basore bobo bisunze uko bari bazi imana yabo bishuye bavuga bati asangwa ariko bimeze imana yacu dusabye ishobora kudukiza iryo tanure ry'umugenzi uhinda kandi ntiyobora kudukiza mu maboko yawe mugenzi ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tudashobora gusaba imana zawe canke ngo dusenge icyo gishushanyo cy'inzahabu hagaritse Danieli igice cya gatatu ku murongo wa 17 hamwe n'umurongo wa 18 igihe Shaduraka Meshake na Abednego bari mu itanure ry'umuriro umwami imana yaramwiretse maze aritegereza abona none habonetse mungi ya kane aravuga ngo kandi wagira kane asa nk'umwana w'imana Yesaya igice cya 43 ku murongo wa 2 haravuga ati niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe kandi no mu nzuzi ntizokurengera niwaca mu muriro ntuzosha n'urubeya ntirukubabura bagenzi abantu benshi barashika mu bihe nk'ibi byo kugeragezwa yamara bamwe irabarokora abandi kabyihorera bano basore bari barize neza ukuntu Yesaya na Zakariya ibyabashikiye ukuntu bishwe n'abami bapagani niyo mpamvu bano basore bavuze ati imana nahitodukura mu itanure rya kumuriro si kuvuga yuko itabishoboye irashobora kudukiza iryo tanure kandi iranabishoboye irashobora kudukiza ikadukura mu maboko yawe kiretse gusa hamwe yobyerekera Nebukadinezari yagize ugukomantaza umutima gukomeye Nebukadinezari igihe imana yahe yahabana basore ubushobozi budasanzwe bwo kumenya ubwenge kandi batariririye ku meza z'umwami akabarebo babo ba mbere Nebukadinezari yari yaramaze kugirwa amahigwe abiri yo kumenya neza dakekeranya ibyo Imana imwifuriza ko yari yaragize amahigwe ya mbere igihe bajya basore babaye aba mbere kandi batariye kubyo we wajyako bakamwenyesha
bw'Ababuroni
Imana ishobora byose yabibashoboje mbere kandi n'igihe Danieli yamusobanurira icyo inzozi yari yarose mu gice cya kabiri cya Danieli Danieli yari yamwigishije neza yuko hari Imana ishobora byose Nebukadinezara arabirenga ko ibishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ko abarongozi bo mu by'idini mbere no mu bya politiki bamwe bamwe na cyane cyane kubakuriye idini rya Gikristo ryaguye hamwe n'amadini amwamwe ya Giprotestanti naho abwiga iby'ukuri abenshi bararonka amahigwe yo kumva iby'ukuri Imana irakora utwigoro twinshi dushoboka kugira ngo abantu bose baburigwe yamara bakomeza gukomanta z'imitima kubera yuko bashize imbere kwishyira hejuru kubera yuko bashaka ngo ijambo ryabo aba ryo ryumvirwa iry'Imana ryo ryirengagizwe Imana ivuga ngo nicyo gituma nemeye nkabarungikira ubuzimire bubakoreramwo iteka ryose nk'uko byari bimeze mu gihe cy'Ababuloni niko bigomba kumera no muri ino minsi ya nyuma abantu bagomba kwemanga guhitamwo gusenga Imana haba mu bihe byoroshye cyangwa biruhije ariko kandi bagenzi abantu bagomba guhitamwo gusenga Imana mbere naho byoba bisaba yuko batakaza ikintu kimwe cyangwa bibiri mbere no gutakaza ubugingo bwabo bagenzi muri ko murategera kino cigwa nagiye ndababwire yuko kuba Nebukadinezari yarafashe ingingo yo kuguma ashindira kugeza nahashiraho igishushanyo cyo mwiza habo kandi yaragiriwe amahigwe yo kumenya yuko hari Imana iruta byose bagenzi niko no mwakino gihe abarongozi gito bo madini yaguye bagomba gushindikira bakaguma ku binyoma byabo kandi babizi Nebukadinezari yafashe ingingo yo guta inzira karengane mu muriro niko bimeze no ku bwoko bwa nyuma ariko kandi impamvu Shaduraka Meshaki na Abednego batsinze nuko bari bafise ukwizera igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kiratwigisha neza yuko impamvu Danieli yatsinze hamwe n'abandi bo muri Bibiliya nuko bari bafise kwizera ijambo ry'Imana tujyumvise ariko ntidushiremo kwizera bica bitubera iby'imfabusa aho nyene mugenzi n'igihe cawe n'igihe canje co gushiramwo ukwizera n'igihe co kuraba amaso yacu tukayashira kuri bano basore batatu kugira ngo haba hakomeye canke horoshe twame dufise umutima ukwizera mutima ukuva yuko twotakaza buri kimwe cyose ariko izina ry'Imana rigashigwa hejuru genzi uriko urakurikirana ikiganiro cy'uno munsi uhamagarwa kwizera nibyo ibyavuzwe byose bigomba gushika ariko tugomba kwizera Yesu kugira ngo adufashe gutandukana n'icyaha kubera iki mvuze gutandukana n'icyaha nuko nzi neza ntakekeranya yuko icyaha kitazokwamaho ego icyaha ntikizokwamaho vuga bidatinze Yesu agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshara n'icyaha ciwe. Yamara abagorotse bazohabwa igihugu gihora ari icabihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bicitwe no munsi mugenzi, mwakire ijambo ry'Imana.